like
Ba war kuy ne musu wiru won legi kera jeri ti kara bay won yidi ti mi ko ne man yi wiru bay bi ko won ba